Chimwene, bwanji kwa. Bwanji chimwene.
Amwene. Pa ground, sipali mwino.
Pa ground patani ya chimwene.
Amwene pa ground, sipali mwino.
Patani pa ground.
Man, pa ground. Pa ground sipali bomani, pa ground sipali bwino ashe, andi maka kwambi pa ground sipali bwino. Pa ground sipali bwino mwena, pa ground sipali bwino, pa tena pa ground.